Warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza.
Wacha tutuke mbele mbele mbele.
Nemwita yo baby, umenaya na baby. Mbune mbune kipenzi, nemshenza kupendi. Ama kwa nini dinani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi.
Asante sana, God bless you.